ere gi momiyo gitiyo ne Nyasaye kendo gila midhengera to chanduke ma pondi yudo we apani kawuono ni ber mondo wayudi chandruok nikech tim mabeyo kaponi mano e gima Nyasaye dwaro moloyo yudo chandruok utim maricho ni mar kata Kristo ne en ng'ama kare to ne otho ne joma ok kare mondo oterwa ir Nyasaye. Asewinjo jomoko kapenjore ni ere gimomiyo gitiyo ne Nyasaye kendo gila midhengera to chandruoge ma pod giyudo we apani kawuono ni ber mondo wayudi chandruok nikech tim mabeyo kaponi mano e gima Nyasaye dwaro moloyo yudo chandruok utim maricho ni mar kata Kristo ne en ng'ama kare to ne otho ne joma ok kare mondo oterwa ir Nyasaye. Miuru Nyasaye duong' e chunyu ndalo duto kata ka obedo ni uyudo sandruok malich nikech timbeu mabeyo wanre uru johawi kata lit machwero pewa to kipowito robendo kata pe maturo chunywa to wabenduru gima nikech magi duto biro rumo chengo majawarwa enodogi ngima nitie ngima nitie maricho jogo molocho miuru Nyasaye duong' e chunyu ndalo duto kata ka obedo ni uyudo sandruok malich nikech timbeu mabeyo wanre uru johawi kata lit machwero pewa toke pawito robendo kata pe maturo chunywa to wabenduru gima nikech magi duto biro rumo chendo majawarwa enodogi ngima nitie ngima nitie maricho jogo molocho. Toke pa wetu robendo kata pe maturo chunywa to wabenduru gima nikech maliduto biro rumo chengo majawarwa enodugi ngima nitie ngima nitie marito jogo molocho miuru nyasaye duo e chunyu ndalo duto kataka obedo ni uyu na sandruok malich nikech timbeu mabeyo wanne uru johawi kata lech machero pewa toke poweto rogendo kata pe maturo chunywa to wabeduru gima nikech magiduto biro rumo chendo majawarwa enodugi ngima nitie ngima nitie marito jogo molocho mihuru nyasaye duo e chunyu ndalo duto kataka obedo ni uyu na sandruok malich nikech timbeu mabeyo wanne uru johawi kata lech machero pewa toke poweto rogendo kata pe maturo chunywa to wabenduru gima nikech magiduto biro rumo chendo majawarwa enodugi ngima nitie ngima nitie marito jogo molocho.